Mosadi wa mohlolahadi o ya o Elisha e re Bible Mosadi wa mohlolahadi wa mofutsana
o ya o Elisha
buka ya Marana a Pele chapter 4 e bua ka Mosadi wa mohlolahadi wa mofutsana o ya o Elisha o fihla ro Elisha monna wa yo o shwela kolota batho jwale motho ya kolota a neng a kolotiwa ke monna wa hae o tlile tlong ka bana bae ba tla ba etsa diseli magoba Elisha
yena a kolotang ke motho ya neng a ratang ntate Modimo ebile a motshaba
moprofeta ya hlokahetseng o shwele a ratang ntate Modimo ra futsane yena now ke re ho bona Elisha o re ho Mosadi yona nka o thusa kae ha qetile hore o na le eng ka tlong ya hao Mosadi yona ore ga ke na le thontle le pitsa ya oli le le teng e nyane Elisha ore tsamaya nka oli yane o lo itshela ka ra dipitsa tse ding ga o qetile o tsamaya o lo e rekisa now ne ke bontsha batho wa Lesotho ke re Elisha o ne a shebile Mosadi yona ore bothata ba Mosadi yona ke the reason why e le mofutsana Mosadi yona ke kelele the poverty ya Mosadi yona e ntse ke kelele number 2 le tsela eo a viewang dintho ka teng because Elisha o re na le eng ka tlong Mosadi yona ore ke na le oli Mosadi yona ga a tsebe ore ga se oli yana ke tšhelete jwale ka dutse ka oli oli yane ke tšhelete and ha qetile Elisha o re yona tsamaya enka o e tshela ka ra dipitsa o a tsamaya fihla e tshela ka ra dipitsa tseo a neng a di kadimme ha a qetile Mosadi yona go tlala po Elisha a qetile o di tshela o tla bona gore e ne le problem ya kelelo Mosadi yona a qeta o tshela di oli ka dipitseng ga a so tsiburaetseng o gotlela go moprofeta wa modimo fihla mo botsa gore ke di tshetse dipitsa di tletse Elisha o tsamaya mo rekisa ke yena mo jwetsang ke Elisha mo jwetsang gore bona e ba a business woman qala e le la ke go ba ye a rekisa ke yena mo jwetsang rekisa ke yena mo jwetsang gore bona e ba a business woman qala e la go ba ye a rekisa rekisa and now ska hlola sheba dintho ka tsela ya pele di shebe ka tsela e different now ka sontane re ntse tshebeletso jwalo mo ke transformang dikelelo tsa batho na mkhumbe ke gatetse ke batho ba phelang ka disalata now number 2 ke gatetse ke batho ba phelang ka ditlhabelo tsa batho na mkhumbe ke gatetse ke batho ba phelang ka disalata number 2 ke gatetse ke batho ba phelang ka kelello e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ha ba sebedise dikelelo tsa bona ho yetsa more money ho add out di masalary a no wa tsori yetsa the only thing about ba yetsa bana ba rutile ba sebetsa di government ba yetsa ha tshelete tsa bona di short ha ba sebedise dikelelo wa tsori ba yetsa ba di banking di loan a kamba a add salary ka tshelete ya loan e seng ka tshelete yeo I said, "Hello, yet." I want good. But I'm Baba by a thing. But I'm Baba Eda.
The salary
is alone. Kaba Kalkadi loan. Mutai loan. Kaika banking. Banking. How was your Motukota bank at three? And how seven the purpose of your banking? It is because there is something you will allow salary I afford. Salary high enough. It is not right for you to rely salary. But because of that mindset, you know, invest it. That mindset,
I'm going to go to the house. training summer, that is doing in Europe, it's a water. Tell us, say, keep cool and that in November. I made that for home more. In a car in Sharita, you can come out, come more. It's our remote to answer to me, Dan.
Mammy,
I made it. He made you well up fast in that in November.
Oh, maybe no one.
He made you well up. It's our master, I can't really have one hand.
Sure. So, ke my young ratile nkimbane.
Ile ka bua le o tswa ka adila Lesotho. Aba tla go tswa le sekuli monna hae. Ba tla blo ka ntimo mo wa tswa ka e mong ba tsama ba ya Kimbane kwa ba lo lata. Ba le ha ke tla Kimbane, a o tswa ka e wa dilam blo ka ntimo a ba re. O ba na o tswa ka e na ona ka ba ntisa Lesotho. A o tswa ka dilam mo blo ka ntimo ene ka ga a e. Kakamuisa wanda tangu tini November, uta mochuisa uchuisa watu hao. Kuhava tangu chuisa kwa huo na mugo nchuisa
ndani November. Kuhusu akabatu mafanye suti, baba bafite ne kimbali balo ulata.
Hey,
arabatu mama mati si.
What good on pamo tangu taro umati leading again, sasa suti umati lewele hosi.
Aji mati lenda tangu November. Kienza di chelete sisi, yorele soto kilaba kaya, nse kikule, mpanka kapunga na tuso. Hidi mutu shoko kia matile, kiba kana li mwiriya, na wuna li mwiriya na li mwola ntu. Aka, kate sisi mwiriya, na sere, ili nkilaba kaya kate la kila, shili sisi wana wakakona tuso.
Ubone ngape ka ratsebeletso ya rona yo ka reng o ne makaletse ka pano no se o kula ho le because ka o pano no bile o be ile hlo ya o di masculo sa seba le o seba kerekeng.
A tshikana go ene no ntina ine se nja go rura le se kila le go re.
Ya o
pa se go tswa ka ga kereke ya ha ntse ke November.
Mo di motho sitse ga tse diana.
Mm. Ya tati.
O ntse le mona ka ba go tletse Kimbane.
A ntse ke le mona Kimba mona Blomfontein wa o tshwa ka go tsane ke tso ya hape kwa ke ke.
O di ka kereke na posa. Wow. Reale o ka o tswa ha. Okay. Okay, on so how?
You do people like a man.
I'm going to keep there.
Hello, that
is. I'm sure the guy.
The guy that is.
Who put your work away?
I can actually catch it again.
On which I want
to matter. I can move. I can't have
there. No. Jolo wa tsetse mo ruto lo lo lata mo go di Kimbalo mo tsa Blomfontein.
Ke la ka ntlo a kina le maka kina le tshepo ya gore ha fitla ka kerekeng ka mo. O ka tla a fodile. Ke tshepa ntate mo go tlo remba.
Mo le ka no ho ya ma o reng jwale.
A mo le ka no ka no ho ka e.
O sa hloka ye. O kwa le suku, kwa le suthe ana mlekane. O kwa le suthe askise. Askise. No reale. Ke a le bogetse dia ka ha wile wa ntsepela ngwana lona. Ke a le
bona. Ke a tlhosetsa go boneng yana ke go gonne bona.
Wena o boneng kerekeng. Ha o no di tifa tso se beletse.
A ke bone matla ka mo. Se matla ka mo a magolo.
O bone ngwana ene yo no thi ha isa la sebetsa mala ho tloa ka December.
Yo.
Se matla ha ho luka mo.
O mmone ngwana ene yo no sebetsa mala ka December ho tloa ka December.
Se mo tsitse ha ho le ntate. Ngwana yo. Bo tsei.
Jo, re a le bogetse di a kahle. Thank you. Mamari, hali ke la bona ntho modima yetsa ke mamari. Na mkhumbeni gore batho ba ka bua dintho tsa ba di batla. Hape ntho satana ka yetsang ke yone na o thibela batho ba se ba tla mara batho ba thusa.
Ke mme wa cancer.
Ke mme wa cancer.
Yes.
Ke mme wa cancer. Ya tswang phunya molale. Ho je ne tsa tlhadi, ho je ne ke Facebook nka founi, ne ke utlwa bopaki.
Yes, ntate.
Ari boele.
Hello.
Hai tiri ya kalaga?
Oh, weten tete kalaga, kim mangwani wamu kudin tete. No, vi hai tiri wile skolo, sidefo.
Oh, kim mangwani wamu kud.
Eh,
enta. Le pizza nke mwaka.
Eh, enta.
What's I hitting ka? Eh, kai tiri.
Eh.
Yalona, yao.
Oh, mokodi ena o qadile e ka re ke sifuba ntate nngwe
le mamele mamele eh
eh aba qeteletse a chilele ntse ya sa sa kgone go bua ka morao ho mo ana ya dingake mara ka morao ho mo ya ba jale ho hang o sa kwalana
ka sifube
ka sifube o qetella bana ba mo nkile he a ile sepatala mona mo a chilele a phunya teng
a phunya kae
a phunya molale mona a kenga pipe a kgone go hema ka yona e ka thusa le dintse gore ditswe empa le ntse le hana le ntse le ba hana le ntse ha letswe
a santse a phuntse
a santse a phuntse ntate jale ka mora go phunya go le teng ya bontsha kwalana a e tswa ka ka ntwena le
ka pipe go ka ntho ka pipe ena ya asthma
e
nna butle pele o iswe spitele bana a kwaleya a lo phunya gore a tla gone o hema hantle ya re a sa phuntswe re bone e teng Facebook mo mamedi ya re a sa phuntswe still ya bontsha kwalana
e
nda
di bontsha kwalana
eh ya mama
le maoto hape a kala a ruruya ya ba dithaba tse kana ka
ke di bone jole wa ya tsala ngwe re le nna hane
hey ntate o tsaka go bua tsa ke tsebe o ba nna hane ntse ke bua ke ke hola ha ka tsika ho ntate movie ya tsela mo di mo go be ke tlo le makatsa mo di mahaba
oh mama
empa he ya ba go ntona le ntse ke tshibanye empa ntse ke bua ke ntate Nuzi, mudi mo mosebe tsa ka tsile makatsa ha ka tsi. Ah mo tsalo tla itsa. Ka nne ke kona we tsa itse. So ntsa go laba ha bu ya ke tsela. Ga ya a kwale ya a se tlo tsama.
Ka fihla ka mo.
Ke bona ja le ntate Nuzi. Wa tsama ya o tsile a alola.
Ah
ya mutha wa se.
You
are mo. Ke bona dide. Hadiyo go kwalana go fedile.
Ha ba
di go fedile. Ka bona ntate mo di mo o sebedisa ka tsela maka tsa. Ke le di tshwere mo ha o ke tshosa ntate.
A mar mama. Ene ho kuri satano hanne le ka o fihlala motho le etswa di operation.
O hanne ntate, o hanne.
Ba tsamme wa ka pilwa ka ne le bohloko ha kutlwa. Hona le a u semo ene a nenga kena kereke ya ka he. A ke tsene ke ga tsedi a lona ka pa ke mayena ha a nje tse bile na kopa hore ke ye na penkilo rapela mokudi la pe hey ke na ke sa rata ya malapeng nna a batho ke ke prefer hore batho ba tle kere ke pila ka ne le bohloko a nje tsa hore o kutse ke re why ntle le sa motlisi o fihlela motho lo phunya mela ene jole kutle jole o tima ka manta o na le tsa operation ka pono le tswa e
maubani
e
empa ba itsheche sitse ntate ba re ka nne ka di seteng
bana ba tshwanetse ba mo etsa operation ya eng kgetlhonne
maobane
ee e ne le ya eng jwale kgetlhonne
ya ba jwale ba itshechisa ba re a tle ka di seteng tsa mme ga o na le thole ba lentseng maobane
ande ba bona phapang ke utlwe ka re ore ntho mpho motseng ga njwetsa gore di-doctor di re di bona phapang e nngwe that is why ba ithechitse o tsebe motho ene o ne tshwanetse wa operate gape maobane
eya ntate ba bone phapang e kgolo le gore ona sonta ga re tloa mo ke ga e kare jale ntho ena pipe ena e ya kwaleya kore ka gola ka gare go a kwaleya pipe gana o teng ana cratizer eo
a nwa le ji a ne hlela tsa halantate yo mo mamedi wa ka
yo
motho ona tsatsa ha ba ne ba re ba motlisa ba ne ba re ba kopa ke motshware pele a ya operation yena ya maobane ya mantse maobane ya manta ke yo no motho mo mohloletse re a leboa hle mme wa ka re a leboa holo hle re a leboa motho mo
ka wena ka nnete ntate November ka mo khontate modimo o sebedisa ntate
thank you mme wa ka
go
tlo le o di mahau ke
na
ye tshofa thank you mme wa ka thank you le
bui
ntate mkhumbe
doctor
runa center services le laboratory o mong o mong re bona le tsona ntate ding o tsa ke kutlo bohloko a ke kopana le batho ba ntse tsa hore ho itsana ka maphelo a bona tate mruti ke bentse ke batla ho tla wena ho itsana channel channel pele ho tabo bohloko o tla mmena hore hore ha isalo na le ntho ba thibelang ene yena ma ntse a tsiba hore if ba ka tla kirekeng everything it will change
gore gore mo wa gagwe o tlile gore man confirmation ke ye gore fa
bona le bana ba hlankimba ba hlang le suit ba tloe le suit ba drive ba tlhoka yena ba fitele kimba le balona ta motho ya kula nkiame o rege mo mamedi ke nna tse re bua ka le ya
ai
bilo ya kere
na mamedi tsola ke jo tsa batho ke re ha ke na le baka la o thetsa batho la o fake o mamme mona re bua le ma
le ona o bile che
mana re bua le motho neng a di tswiltse
ona le ntho tse buang le yena hlohong
allo mme
le ka u bua le muruti no November le ka mme wa ka
re teng le ka muruti wa ka
re teng
yanta
ke mme ana na di tswi di ma wiltse ya bua ka pa ke o swa ka pa ke ma ke ma
ke entle ke quality ya ka o pensione
oho
ne ke
sebetsa le yena eh ya ntate okay uno sebetsa le yena mme o ene ke
mona eh ya papa
wa tsa yetse nka yena ha ke a le tla mothisa
a re e a sale ho tloa ka 2019 ula ikutlwa fela a se ho tloa le thekeng ya tlase ho so ho ba namba ya ba bana ba mmisa ngakeng ha ba fihla fihla ko doctor ya ho thwe o
o paralyze ba mme ba
mo
beya bo ntse mama medi yo yo ntate jone ke utlile a re hona le dintho tse buang le di tsebeng tsa hae batho ba bua ka rahlo ya hae
eh
esale
ha fihla o fihlile la bo baby last week a tla la ka ho re hona le batho ba mo kimpe mafomponyane
a faka
o sa
ha ko
Nigeria
ko
Gauteng province
jo le hobane le bakaleng se hore atle Bloemfontein ene le lefe
eh o na re phone se jalo ka di college a go kopa thuso o tsamaile di ntho di kere ke ka ofela so ka fumana thuso mara ha o qeta ho morapel ntse re le ka justeng ya kereke ka sa ga sa u kama batho ba ba bua
ya ba ha sa utlwa batho ba bua
eh ya ba ha sa utlwa batho ba bua ha re fihla ntlong be re fihla ke mo dropa mana fihletseng a ba re o ikutlwa a le e le motho a re ne ka re wa shwa mara ha o feta ho mo rapel o ikutlwa e ka re wa phela o khutletse boyeneng ba hae le loto loto la lefte ke rona le le mo sukudisa no le ya hata ke ka ka mo founela no a re le ya hata o tsa sebedisa vaseline a shatswa ka letswai
mama tsa ntse seng ona ka sonta o no le te
ne ke le teng tete mo
o bone ke la ba ka re a eme a tswa a itshwarelle ka wheelchair ya hae
a
ipusa
ya tsulo
e ka ba ka ra phusa wheelchair ya hae
no ke na o kona ho tloa ka mo nye nngwe
aya a fa tsama ka wishe mama medi a yo halalela mama wena o tsena kereke kae aye la o sa njo tsena kereke kae o wena o hutile jo le decide o tla ho nna
na di koloki tsa ka di le da tsena kereke
ho wena ntate moro okay okay
so di koloki tsa ka di le da ba re ile ga ipua re le ka ofela baba mpotsa hore na ha ke bona a ka fola jwa le ke re e ha ga mi se nko nna ke tsama yang teng ke tshepa modimo wa mo o khomo fola ya ba ke amunka he ke tsama ya yene sonta ha ula go bala haka ke tswa ke tla lena ke re
ma na koti ke le bo mme wa ka
e ente teng go tswa ka
wa ai mama medi na petit ana petit le comment ana petit le ndata ah mama medi na petit ah wa tsere petit te nothing e mo di mo aruna wa victorious a hlole ngwe yetsa I'm telling o sa gataletse satano yentse ba lo ya ka o tla ba lo ba bua ka nna bare ba re ba tle batho ba tle kirekenya ha rietsa re bua hampe bathung ha re qatile rietsa hore batho ba be diska ba gathale ba sapwe ke matswalo
ba
se ba ba le challenge to tell motho a hloka challenge ya o tla hona mo mamira ka rata but everywhere motho wa ya mara ha tsanela ka bona e ba botata jole ntho mo eng qetang kena wena mo mamira ka rata ka metsotso ena e setseng ke go parba le marena bobedi chapter 8 verse number 7 ke go ba mamedi yena about bible di dikelelong tsa bona ke kopa yena batho ba e beye ha ke re ho lona ka nako tse ding chapter 8 marena bobedi chapter 8 verse number 7 ha ke re ho lona ka nako ye nngwe nkang monehelo kapa nkang mpho kapa nkang tšhelete la e ka ba ke 150 la e ka ba ke 200 le tle le gone o tlo reka dintho tse ke le fang tsona mo mamedi le lowa batho ba lelo yang ba sebedisa meriana ba ya dingakeng ba fue meriana le nna ke ba ba kalamela batho ba re palamela ntate motho a ye Botswana a o yele Botswana motho a ye Lesotho ntate e ja sa tungwanani a neng a se wa ke mala ke tsebo ka yena re bua le
ke bile le bothata ba go mothola
o na le ngwana a tlile mona a se wa a sebetsa mala ke o na le bokae yes ke so bo 3-4 I said, Leona wa Kimberley a tsamo wa nkinto. O rulo rile a ja eng?
Ka.
A ja tla.
Ka 2021.
Ka 20 wena re tata bua leona wa Kimberley. A neng a tsama le ke ntho sefube. O lo rile a ja tlhapi. Ha re ba jotsa re lona ba thola lo rang leja. Ke home. Lona ba lo rang bana. Ke home. Lona ba lo rang le roba la ke dintho ke home. Modimo a tlo di thuseng. Nkume. Ke sentse ke pheta mantsi. A o kitlo wa bua ho fela morena Jesu go. I'm not lying ha ke re satano tse ba dintho tse pedi. One satano tse ba se baka. Se ka reng ha o fihla ho sona go phela ba botlo tshe. Number 2, satano tse ba motho. Ye o ka reng ha o ka kopana le yena dintho di tlo tshe. Satano tse ba le dintho tse pedi ntate. Those and those are the two things tseo satana di lwantshang. Satana ha sa bona hore ha sa kgona ho qeta. A bona re jole se ke moloile jole ke se ke dikile mmolaya ke sa mogona satano hana ha ufumana thuso satano tlo hanela hore o ska applicant ye right o ska kopana le motho ya relevant re ka etsa mohlala ka mosadi ya no aphalo ya madi hlala ke bua ka yena wa Matthew chapter 5 Mareka chapter 5 sa mo ba la 15:5 ere mosadi yo o na sutule o na utlwile ka Jesu o na ntsa utlwa ka Jesu Marindate satana itjetsa re wena mosadi tuwe o ka mpa safara for 12 years ho murena Jesu ho tlo I'm not going to allow you look up another murena Jesu le today satana ntso operate jwana mosadi ono suffered ntate for 12 years and bible iri batho ba bangwe naya because iri o na ile o na batlile thuso dingakeng tse ngata and hohle ma fihlang teng a patala le hona jwale satana ntso operate jwana satana etsa ntate batho ba tla ba se ba tshwenne ho nna ba se ba qetwe ke dingaka botsa mpomotse ba tla ntate mo hlahano first o fihla a patala 40,000 ngake
yo
40,000 a loser misebetsa loser tshelete loser everything a tla le girlfriend ya ka fihla ka ba rapela ba lo yuta ba bua modimo ba lokoi ke a hantsa miriana a e fake ngaka a patetse 40,000 ka nako tse ding ka reng ka bangaka Need this bit. I'm not lying. Kana go tsedi ka reng ka ka nka bo route bona ka bo bae ka suitcase because ba route ba palwa ka ro. Ba route a rena nda tete ba ba palwa go ba palwa ka ro. E bile ha o ka re sala tsone ene. Wana jwa ke tonga 150 ba tla ba re 150. And 150 and that e nyane compete ntho tse di letsa. O tla mo sedi ona hore o rupa tete di tshelto tsa ho iswa bo Lesotho. Ntate. But come to na mo mamela na go tsedi ka reng ka bangaka
re di akaretsa jan doctor ke petrologi di jo motseleng eng di toll gate le madi a wa go duela mo
bana ba di patala ba di duela ba di patala ba fumi riane meng mateng e sa sebetse ntate ha ba qetile ha ba tla ona Hunkuka less than 5 minutes wanukula muntu. Amen. Hunkuka less than 5 minutes wanukula muntu.
Uyena
ka paralyzed. Utla uthi una le paralyzed mfana. Ndade kyanu ye. Hunkuka less than 5 minutes wanukula karata. U restore bophila ba muntu. Na kejwe tsa power. Ke re e we se runa itsa tsa protect ama ditswa di clever tsena tsa batho ba mathang ho nna mane ba baqetile ba sa batle re bua ka bona re ba thusa itse ha ba qetile o bo utlwa motho a hana o jwetsa batho re no thuse ke November
hey
hona le batho nda ba ke ba thuse today ba owner the factory the company ba na le di million ha ba qetile ba tsaba ho robuwe ba tla ke ba blame I understand. Just on the top for this, I'm not was it? I mean, was it for Saturday? Now, what about the Bahiba and the Batsaba Park? So, just as he said, Banabana Batsaba, Habakaba Park, about how like it is. It's all about it. Every Batsadi Bassi Fuf, so Banabats Habau Park, Ho Park. It's our Bosotti, Kiman, Kiman, Alunabare, Yanaki, but. But Taba was all for this, so Timan Barunar Sabodike, Sabob. Babylon, eat that clear, hoti, bane bats ab, or a batahaula di Kiriki. Now, Mamma Garatan, Alaba Tosolum Kumbi. Bow that Satan Oba Hanela Kakerikan, by cleaning, Kibana Batsans protected the Ritzi Tabonal Salubakabon, but in that Mudumu to Sabatuka Telesosa. That's a letsosa, Mamma Garata. Pretty, that's a man from the Kikoba Timanayana, ya. Yeah.
Second Kings.
Chapter
8.
Verse number 7.
Ha Elisha afihla Damaseka ben hatate khosi ya Arame o ne akula.
Khosi ya Arame ne akula.
Ha tsebiswa khosi ha thomo profeta wa modimo o fihlile mona.
Ha tsebiswa khosi ha thomo profeta wa modimo o fihlile mona.
Khosi ya re ho sa haele.
Khosi ya ntsa lenqosa. Wa ya ntsa azae.
Nkampho. Uyo inemo profeta e wa
a gift uye unkisetse yona mo profeta wa modimo hora yetse
me a
mputetse
omputetse mor amputetse morena hore na ke tla fola
seba go tsiena e kulang yetse ire ho hazel ke batla mediator le ba bitsa ba thwa tsana di pake
mediator
are mo profeta mo dimitsa ba ke mediator e patenta modimo lenna are now when you go to that man mo profeta skaba ya fela skaba ya sa tshwara letho mo mamedi di nthotsena runa re di bua ka melomo ya rona e se ka rata chapter tsa batho ene batho ba shebe mo sebetse ro yetsa e ka rata chapter tsa batho that is why mo mamedi ka sala ka ke lona ba etsang gore ka fela re ntho defy because when I'm telling you but check about now most pastors in that Nagi Usebe TikTok Baruta Basabagam Ranages, Musabarut, Batwelet Ranages, Batwelet Basabagam Ranages. Today, Kin Alba Ruth Manik Basomba, Babo Tebe Nekwana, Tebe, Wabasib Abasa Buakam Ranages, Batwelet, Babuakaba, Jimu Babona, Babuakai, Babuakaba, and Evan Hebafuadi Seleteba, Basa put your bites on that. Debe, no Alba Ruth Bakabas Mambaki Bakwati, Baneke, Ratau Balibon. That may no terrain on Trahayoga. Even though I was better, baby, I seen it. Kia Namzu. And what did bring? 1 month. Even though I just said peanuts, I got about 12 bagels or little Halo Bassangol. Boom thing.
That's a
little
Sanera
Copa. That's a little bit. It's a guy.
Face 3 kapa face 7 o bo re o ya kereke nyamo re timo gamba ke o tshola hantle pela tshebeletso yes ga ntse FM le motho wa Facebook o re o nka Crotfley Road how to aka toropong focusa on your left and then o tlo bona structure bile se pentwe red roofing ya teng ka moka thoko ke tente o kena teng tshebeletso ya kena ho
sana
yes di number tsa ho founela ho tsana ke 078-398-3446 Setting key 079-083-3833 And then verbal office number ya 051-011-4977 then batho bohle ba tlang tshebeletsong ho sane ha ba tle tshebeletsong ba tlo thola le di product ba tle ba tshwere dimpho ho sane ka 10 o'clock
Nkume o bona le ranki ke ntat Kopa Nkume ya nae o rapeletse nena a manifesta man a no tswele ke ba no ba re a ke ke a sebetsa motheo ke Thank you guys. Thank you guys. Thank you so much. Mudimali blessing. To one whole family in the Kului, Ninki Kului, Lake, Mudimaki, the two. God bless.